Yeah, ngoku ndilungiselela kuba ndihambe ngoku ndiyodibana nabafana bam abancinci. Sizawuqala ngoku umgquthelwano ngoku we-training session. Ndinethemba ukuba njengangoku sele bendilindile. Bafana abancinci abasengubuso. Uya-inspire kakhulu ngakumbi kwabantwana abancinci. Inika umdla kakhulu kubo. Bayayithanda, uyayazi mos abantwana bayayithanda into edibene nokubetha. Kodwa ke ndibafundisa ingqeqesho yona nto ibalulekileyo kakhulu.
Ikhaya lam lingaphi eMthatha. Ndizalwa engangelizwe kodwa ke ndikhulela macala ezilalini naselokishini. Ilali zakutsolo kwindawo ekuthiwa kumajaba apho kusekhaya khulu utata wam ezalwa khona. Kulapho yintonga ndizifunde khona. So ndikhula ke ndingulaa mntu ke ofunda ubomi baselokishini nobomi basezilalini. Kodwa ke ndingumntu ongena nzulu kakhulu kwizinto zasezilalini because ndiyazithanda izinto ezi-traditional. Yeah, so ndisuka kwelo cala mna pho ndisuka khona. Ndinguvuyisile ke igama lam, ndingudyolotana is a name. Ndisuka kwi-clan yakwadosini apho ndiphuma khona. Sinalo ixesha lokuba sibe ne-training yabantwana. Abantwana ke esiye sibathathe sikwazi ubaqeqesha. Sinazo ii-plans zokuba kunyaka ozayo sikwazi ukudibanisa abantu abadala. Qha into esasibethayo ngoku asikabi nazo iindawo esinohostela kuzo ii-training sessions indoors. So sisazama ke ngokuba masifumane iindawo ezi-indoors. Kulapho ke ngoku sizakwazi uallocate wonke ubani ofuna ukudlala induku noba ungakanani bazawuza nabafuna ukuzifunda bebadala ongazange ayiqala induku uzawuza azoyifunda but ngokwangoku sizama ukuqeqesha ke ngoku intsha siqala kule age group ka-6 ukunyukela uya ku-15 ngabo ke sikwaziyo ukubaqeqesha ngoku.
Sendizilungiselela nami ngoku kusendisendleleni ebheka ngakhona. Bakhona nabanye endihlala nabo balapha kufutshane. Uphi uLizwi? Seyihambile? Okay, hayi ke ndiqinisekile noba useyiphaya ngaphambili nayo nabanye. And kwaye futhi ke umdlalo wentonga wona uxhaphake kakhulu ezilalini. Ubona kakhulu ezilalini. Abantu apho ufuka abantu bahamba nentonga nje apho umuntu ujikeleza khona uhamba ephethe intonga
enhliziyweni ezantsi kum
kamba sesithi xa sibona abantu bephethe intonga ubomi lo ngu-village man lo usuka e-village because umbona indlela aphethe ngayo intonga. So intonga ke ixhaphake kakhulu ezilalini kodwa ke sifuna ukuba sizise ke ngoku nalapha ezilokishini. Ibaluleke kakhulu ukuba xa ndiqeqesha okanye ndifundisa nabantwana abancinci ukudlala intonga ndibafundise kakhulu ukukwazi ukuhlanganisa. Ya tshitsha ndikufundisile mos ukuthi kujitshwa kanjani.
uqiniseke uba ngaba ujijele kakuhle lingaphuncuki alright enye izinto ezibaluleke kakhulu ke xa sidlala lo mdlalo wenduku nakakumi naxa ndibafundisa ukusebenzisa eliqeshana lengubo libaluleke kakhulu ukuthi ugqume isandla ukwenzela uba intonga xa ithe yafika esandleni noko kungeva ubuhlungu kuyo ngoba kaloku awukwazi uba uphinde uqhubeleke ngokuyibamba uhlanganise yabona ke sisebenzisa ezi helmets ke zezo skateboard ezi andakhetha zona futhi zilayithi kwaye ziqinile futhi noba ubethe hard kangakanani ngenduku awucingi tu kuvakale kuwe ngaphakathi xa uthe wabethwa udlala intonga akumnandanga kamba xa unentliziyo encinci ungaphela uzilahla intonga uxhoma izandla usithi hayi ndiyayeka ndikwazi ukuqhubeleka eyokuathekha yona ilandelwa yintliziyo yakho ixhomekeke kuwe because ukuathekha kona kulula kakhulu
oh yephuka thathenye
Bistick fighting into yenzekayo siba ne-judges ngoba ngoku kule mihla thina siye sayimodernize le nto yomdlalo wentonga safumanisa into yoba funeka ngoku sibe ne-rules emdlalweni kwaye funeka sibe ne-point scoring emdlalweni xa uthe wabethwa phaya entloko you score i-points eziyi-6 xa uthe wabethwe entanyeni you score 5 points xa ubethwe isisu isifuba nembambo ngu-4 points wonke lowo then ingalo naye ngu-6 noba ubethe kweyiphi iphathi engalweni as long uba ufike engalweni xa uthe wachana idolo ke uyafumana u-2 points phaya sino-6 point ngumlenze wonke lo ukusuka eqatheni ukunyuka uzako licala so lo mdlalo kunika umdla kakhulu ngokuba xa sine-judges ziye zenze ukuba makube lula ukuba kubonakale ukuba kubani na othe waphumelela lona mdlalo une-rules so ii-rules ke ngoku ziyawukhaba ke ngoku loo nto loo mcimbi lowo wokhabalaza ukusebenzisa inyawo alisetyenziswa ke inyawo apha and umsindo awusetyenziswa apha sesikholwe ukuba masibukele abantu babe bedlala ngendlela epholileyo naxa begqiba ukudlala futhi babambane izandla ukukhombisa ukuba banoxolo and kwaye le nto siyenza ngenjongo yokudlala hayi ukuba sibethane sicaphukelane ekugqibeleni okay malungisi helmet yakho no siyayazi nje ngoba umdlalo wentonga ingumdlalo wakwantu kwaye ke into yokuqhekeka komntu aphume igazi into eqhelekileyo kwantu kamba sivamise into yoba thina siyayihleka loo nto leyo xa sibona umntu eqhekeziwe uyabona wopha siye sihleke ngoba sithathe ngoba hayi wena uweak awukwazi ukuhlanganisa for into efuneka and kwaye ke intonga ayo nto edangerous because akukho mntu wakhe wafa thina ke sinaye umntu esimqeqeshileyo ukuba makasebenze nathi
zanibona
mhake hakanani kalo
Kalisela impempe ke loo nto ixela ukuba ngaba ngoku ndiyawukhulula umdlalo ne and umdlalo uxhomeke ke kule mpempe yam ne
okay right sandisondelelane bethenani uyiusha yebo athe khasi kamandi ok right zihlangu zikabani ezi zihlangu zakho mazibe kuwe kaloku tsheni ngoku zadinga wena okay right yes sisondela kuye ne sisondela kuye right mbethe ngexesha apho seqelele kuwe ne right sisondela kuye ya talk yes that's all
sure
Mamelani ke. Ndiyafuna uba ndiphinde ndinibone futhi, ne? Ya. Siba lapha ke qho ku 3 o'clock. Yabo? Ngolwesibini, ngolwesine siba lapha, ne?
Sure.